Turifuriza ijoro ryiza na none nshuti wanyu w'ibiganiro byacu aho murereye hose hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze ngakurinda umuresha kure yacana yanyu ya Burundi News TV mbonesha kure imirudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agaruka ku bigezweho biravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze aho murereye hose kuri uyu wa gatandatu kwigenekerezo ya 2028 kwezi no kw'icyenda umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze ngaha kuri Burundi News TV mbonesha kure imirudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane agaruka by'umwihariko ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Dore ingingo nkurunkuru rero turaza kugenda by'umwihariko tugaruka ngaha muri kino gihugu muri kino kiganiro cyacu nk'uko bikomeje kugenda abiragaragara. Ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se umwe mu basirikare b'u Rwanda by'umwihariko yaje kugenda aratanga gasopo ikomeye cyane cyane kuri umwe mu bagabo bivuga ko rero yoba yarongeye kubura gahunda zigendanye no kugerageza gufasha imwe mu mihari igitandukanye ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi bamaze iminsi barumva inkuru za Paul Rusesa bagina ubwo aherutse by'umwihariko kwerekeza mu bihugu byo ku mugabane w'u Burayi avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhura na bamwe mu basanzwe baragwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse by'umwihariko akaba yarongeye kugenda arashimangira ndetse anashimangira yuko yagiye gutanguza uwundi mugambi ukomakomeye cyane ndetse ngo nibiba ngombwa no kugwana azagwana. Akaba yaje kugenda aratanga gasopo muri rusange by'umwihariko akaba yaje kugenda arahereza uyu mugabo uri mu baherutse guhabwa imbabazi na perezida w'icyo gihugu cy'u Rwanda. Uyu General Mubaraka Muganga kandi by'umwihariko akaba ariko aratanga ubutumwa rero kuri uyu mugabo mu gihe bivuga ko rero hoba hamaze iminsi no mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ariko arategurwa ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse amakuru yihuta akaba avuga ko rero ibikorwa biriko birategurwa cyane cyane bigendanye no gutoza igisoda ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kwitegura ingwano imaze iminsi iravugwa bya bifiswemo ukuboko n'uyu nguyu Paul Rusesa bagina nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Ni mu gihe rero n'ubundi hari n'irimbi hari igitandukanye isanzwe ikorera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi yarasanzwe afitanye nayo imikoranire ku buryo budasanzwe, ndetse binavuga ko rero yoba yarafashwe ubwo yafatwaga avuye Dubai yerekeza mu gihugu cy'u Burundi akakaza kwisanga mu Rwanda. Bivuga ko rero n'ubundi yaragiye kujya guhura n'abayobozi b'imihari igitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Biravuga ko rero gushika ubu ngubu rero munyuma yuko ahawe imbabazi yamaze kongera kubura ibigendanye no kongera gukorana n'abansi b'u Rwanda, ndetse bikaba biko biravugwa yuko rero n'u Burundi bwa bukomeje kugenda buribonekeza muri uwo mugambi. Turagaruka rero ku butumwa yaje kugenda aratanga aho yaje kugenda arihaniza ndetse aravuga yuko rero bishobora kuzo mu bana bibi cyane. Avuze ibingibi kandi General Mubaraka Muganga mu gihe Perezida Paul Kagame rero mu kiganiro rutse kugirana na France 24 nabwo yavuze yuko rero bafise amakuru y'ibanga yemeza neza yuko rero uyu mugabo iyo bayerongeye kongera kugaragara muri ibyo bikorwa by'umwihariko, ndetse bakaba baranatangaje yuko bishobora kuzomugwa nabi kurushaho. Ngaha mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harabaye ubwiyunge hagati ya FARDC ndetse na FDLR ndetse n'abazanindo mu gihe hamaze iminsi haravugwa ingwano zikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda arabivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda abiratangazwa. Ni mu gihe amakuru yari amaze iminsi aravuga yuko ariko ingwano zimaze iminsi by'umwihariko ziribonekeza by'umwihariko hagati y'impande zombi zakomeje kugenda zirahitana abatari bakeya. Ariko kandi binavuga ko rero byo bari byabaga ari ibitero bigendanye no kujijisha amahanga ndetse no kugira ngo igitutu kive kuri Leta ya Kongo mu gihe yari imaze iminsi irasabwa kwinjira muri gahunda ziyemerera cyangwa se zituma rero ireka gukorana na FDLR. FDLR kandi nayo bibaye mu gihe yari imaze iminsi irakomeza kugenda iratangaza ko ikomeje kugenda yihagararaho ndetse inirwanaho mu bitero ikomeje kugenda iragabwaho n'abasoda bo ku ruhande rwa FARDC nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Goma kandi abagwanyi bashika muri 13 ba FDLR barihutse gufatwa na FARDC bagiye koherezwa imutobo nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Turaza kugenda tugaruka ku yandi makuru kandi akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi by'umwihariko aho turaza kurabira hamwe n'andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aratangazwa. Turagaruka ku kiganiro cyaje kugenda kirahuza Perezida Vladimir Zelensky ngo igihugu cya Ukraine ndetse by'umwihariko na mugenzi wiwe Donald Trump, ariko kandi tukaba turaza kugenda turanagaruka kubigendanye n'ibindi bikomeje kugenda biravugwa by'umwihariko bikomeje kugenda biratangazwa. Ndabahaye ikaze mwese shiti banywanye w'ibiganiro byacu abatwumviriza muhereye mu bice bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze mwese abatwumviriza bari mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza bari mu bindi bice bigiye bitandukanye ngakumuka ku mugabane wa Afrika mu karere k'ibiyaga binini, kugane Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese turabahaye ikaze aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa. Abatwumviriza kandi by'umwihariko bari hirya no hino ku isi mu bice bigiye bitandukanye. Nimba ari ubwa mbere ushyize ngaha rero kuri ino muresha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV, bisonda ko handitse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe by'umwihariko ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ndabahaye ikaze mwese rero, reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cy'u Burundi, ariko twerekeza no ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko mu gihugu cy'ababanyi cy'u Rwanda. Mu minsi iheze rero nibwo hatangajwe iby'umubonano wa Paul Rusesabagina asanzwe rimwe mu banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ngano mu gihugu cy'ababanyi cy'u Rwanda. Amakuru avuga ko rero uyu mugabo aherutse ku mugabane w'u Buraya yari yagiye kugenda arahura na bamwe mu basanzwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse bavuga ko rero bifuza kuzobuhindura. Amakuru avuga ko rero uyu mugabo yoba yaratangaje ndetse akanagaragaza neza ko yoba iyo bafise gahunda yo kuzotanguza undi muharuko makomeye cyane mu nyuma y'uko yaramaze iminsi ahawe imbabazi ku buryo bukomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira na Perezida wa Repubulika rero arongoye icyo gihugu cy'u Rwanda. Amakuru y'ubutaka adafite ivumbi rero z'umwihariko uyu mugabo yaje kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko z'umwihariko yamaze kuba arafata akaruhuko, ndetse ubu ngubu akaba agiye gutanguza ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse anagaragaza neza yuko z'umwihariko mu nyuma y'ukumenya neza imigambi yiwe abamwe mu bategetsi b'igihugu cy'u Rwanda bo batanguye kugenda baramuhereza gasopo ikomakomeye cyane, ariko kandi iyi gasopo nayo ikaba ishobora kuba yogira ikivuze ku gihugu cy'u Burundi, nubwo rero igihugu cy'u Burundi kitigeze kirashigwa mu majwi. Nubwo leta y'u Burundi itegeze irashigwa mu majwi rero biravuga ko ingwano ikomeje kugenda irita iritoza cyangwa se iritegura zo zifise aho zihuriye rero n'umugambi wa Paul Rusesabagina. Mu gihe rero bivugwa ko rero haba harimwo bamwe mu babarizwa mu burongozi cyangwa se mu bafise amabanga y'u Burundi bo bariko barakorana. General Mubaraka Muganga rero yaraciriye umugani y'iprocesi bagina urafise gahunda yo kongera gutera u Rwanda ndetse no gukuraho ubutegetsi. N'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda rero z'umwihariko General Mubaraka Muganga yarahaye gasopo umunyepolitike Paul Rusesabagina uheruka gutangaza ko rero yiteguye gushoza ingwano ku Rwanda, amwibutsa yuko rero u Rwanda rutera ariko rudategwa muri rusange. Rusesabagina ari mu bashinze ihuriro rya MLCD by'umwihariko rifise umuhari witwara Gisoda wa FRN hagati yo mu mwaka 2018 gushika 2019. Inyeshamba zo muri uyu muhari wiwe zaragabye ibitero mu butaka bw'u Rwanda zica abanyagihugu bo mu bice rero by'intara y'amajyepfo n'uburengera zuba. Rero ibyatumye rero muri Kanama 2020 u Rwanda rumuta muri yombi, ndetse gushika ubu ngubu akaba yaraje kugenda arahabwa imbabazi na nyakwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda arongoye icyo gihugu Paul Kagame. Muri Nzeri 2021 rero Paul Rusesabagina yarafatiwe yarakatiwe imyaka ishika kuri 25 y'igifungo, nyuma rero yo guhamywa ibyaha birimo rero iby'iterabwoba, gusa aza kurekugwa muri Werurwe umwaka 2023 nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Paul Kagame. Paul Rusesabagina rero mwibariwa yandikiye umukuru w'igihugu rero yaravuze ko nyuma yo kurekugwa atagize rero asubira mu bikorwa bya politiki, atazigira asubira mu bikorwa bya politike. Nubwo nyuma rero kuva muri gereza rero ya Mageragere yigaramye ibyo gusaba imbabazi nk'uko byakomeje kugenda biribonekeza. Uyu mugabo kandi waramenyekanye muri frame mbarankuru rero ya Hotel Rwanda mu kiganiro eruka rero kugirana n'abamenyesha makuru i Bruxelles mu gihugu cy'u Bubiligi. Yaravuze ko rero ateganya gushinga irindi huriro rigomba rero kuzovana ubutegetsi bw'u Rwanda ku kiguzi icyo ari cyo cyose byosaba. Yaragize ati muzi ko rero bamfunze babanje kunshimuta bakankorera rero iyicarubozo baranyishe imana abari kinga kaboko, ubu rero niyo rero bonca umutwe sinarota andika rero rero politike kandi nicyo gituma rero ubushobozi bwose buzakoreshwa ku inzira z'ibiganiro ndetse n'iyamatora n'umuheto nibiba ngombwa rero tuzabikoresha mu minsi iri imbere. Turatangura rero turatangira platform cyangwa ihuriro yacu by'umwihariko kandi muzobona ko dufise ingufu ziruta rero iz'abandi bose. Paul Rusesabagina aganira n'ikimenyeshamakuru cya BBC Gahuza akadomo komo yarashimangiye umugambi we aragira ati ubusanzwe sinari rero nararitse politike uretse ko rero hari ibyo rero bantegetse njyewe nagombye rero gufata konje mu bya politike kugira ngo rero nduhuke na burya rero bari banyishe urubozo muri gereza rero byarabaye ngombwa ko mfata rero konje gatoya ubu rero ndaje kugira ngo mpangane n'ubutegetsi bwa Kigali biciye muri iyi kongere cyangwa se muri iri huriro ngiye gutanguza. General Mubaraka Muganga mu butumwa bwiwe yanyujije ku rukuta rwe cyangwa ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter by'umwihariko asubiza ibyo byatangajwe na Paul Rusesabagina yamubwiye yuko rero umugambi wo gutera u Rwanda utazagerwaho na gatoya. Yaragize ati umugani na general rero umukecuru Rusesa antugire ngo rero z'umwariko nibeshye arawuzi niba rero amatwi yiwe anyumva ni nuko rero u Rwanda arutera ariko ntirutegwe. Yarakomeje agira ati ingabo z'u Rwanda zirakomeye by'umwariko zizarurwanirira haba mu gitondo cyangwa se sena ninjoro u Rwanda ni urwacu rero tuzarurwanirira by'umwariko uko bizagenda kose. Amakuru akomeza kugenda avuga ko rero iyo Paul Rusesabagina yakomeje kugenda aratsemba ndetse binavuga ko rero aho ngaho i Bruxelles mu gihugu cy'u Bubiligi aho yari ari kumwe n'abandi banyepolitike batavuga rumwe no Rwanda by'umwihariko ngo yoba yaratangaje ndetse akanagaragaza neza yuko rero yoba yiteguye kuzokora ibishoboka byose. Hari bamwe bavuga ko rero by'umwihariko umugambi wa Paul Rusesabagina yoba uhuriyeho na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse gushika ubu ngubu akaba ahuriyeho by'umwihariko n'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi biravuga ko rero naco coba kiri mu myiteguro idasanzwe igendanye n'ingwano ariko kandi abatari bakeya bakaba ariko baragaragaza neza ko igihugu cy'u Burundi nacyo coba kiri kwishora mu bintu kitazi. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya arakomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko rero ibintu bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se ibintu bikomeje kugenda biribonekeza muri uno mwanya ari ibintu biteye ubwoba nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya arakomeza kugenda aragaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kirakorana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gutegura ingabo zishobora kuzifashishwa muri ibyo bikorwa ariko kandi tacyo nta makuru arashigwa hagaragara y'igisoda cy'u Burundi ariko kandi usibye yuko ari n'amakuru abakwiriye kuba yogirwa ibanga. Ni mu gihe kandi yakomeje kugenda aravugwa izo nkuru mu gihe andi makuru avuga ko rero z'umwihariko umwe mu bajenerali bahoze mu ngabo z'u Rwanda azwi ku izina rya Kayumba Nyamwasa bivugwa ko rero muri iki cyumweru kirimo kirahera ibarerekereje ikinshasa aho yaragiye guhura na bamwe mu basoda n'abayobozi bakuru rero b'umuhari wa FDLR nk'uko bikomeze kugenda biratangazwa. Ibi byose biragaragaza neza ko rero impande zombi zikomeza kugenda ziritegura ingwano ikomeye cyane icyakora by'umwihariko igihari nuko rero ubutasi bivugwa ko rero bw'igisoda cy'u Rwanda bwa bwaramenye ayo makuru rugikubita ndetse akaba atanubwa bifise cyangwa se bwikekwe mu gihe bizwi neza yuko rero ari igisoda gisanzwe gikomakomeye cyane rike ndetse kinafise ubunararibonye mu bigendanye n'ingwano nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Andi makuru kandi akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko nayerekeye n'ibikomeje kugenda biratangazwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Hari amakuru akomeje kugenda aravuga ko rero abagwanyi bashika kuri 13 muri FDL baheruka gufatirwa igoma rero bashobora kuzoherezwa imutobo nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira. Kapiteni Shalama rero Sergeant Sankara rero na bagenzi be bashika kuri 11 babagiye gushyirwa rero mu maboko ya Monisco ikabohereza nga mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko biratangazwa. byatangarijwe rero mu nama yahuje generali Eskambwe guverineri Peter Cirumwami ndetse n'abahagarariye abazarindo ndetse na FDLR aho rero abahagarariye wazarindo ndetse na FDLR basabaga kuri abagwanyi ba FDLR bafatiwe ishove by'umwihariko barekugwa bagasubira mu kazi ubuyobozi bwa FDC rero bukaba bwabiteye utwatsi bigaragara yuko rero bashobora kuzorengekwa mu gihugu cy'u Rwanda. Guverineri Peter Cirumwami Nkuba rero arongoye intara kivuye amajaruguru yaravuze ko bari abagwanyi ba FDC bashika kuri 13 beretswe umujyango mpuzamahanga badashobora gusubizwa aho rero bavanywe ahubwo bagiye guhabwa ingabo za MONUSCO zikabafasha gutaha mu gihugu cyabo cy'amavuko ariko abagwanyi FDLR bakaba barakomeje gutakamba basaba yuko rero icyo cyemezo cyo kugwaho ariko ibyo bikaba bidashoboka. Haracyari urujijo ku bimaze iminsi rero biraba aho benshi mu basesenguzi mu bya politiki bavuga ko rero irasana hagati ya FDC na FDLR by'umwihariko ririmo amacenga menshi cyane nyamara rero uruhande rwa Wazarendo rwo rukaba ruvuga ko rero muri FDC harimo rero abagambanyi benshi cyane bakorera umuhari wa MTN Slim benshi bakaba bavuga yuko rero by'umwihariko ari ibikorwa bigendanye no kujijisha nkuko bikomeje kugenda biragaragara. Ni mu gihe kandi amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira avuga ko rero FDLR mu nyuma y'uko rero nayishimangira ko imaze iminsi irahabwa irakubitwa canga se imaze iminsi irotswa igitutu amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira akaba ariko ashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko ariko nayo ishimangira ko imaze iminsi iriko irigwanaho nkuko muri rusange. FDLR iravuga ko ibitero iri kugabwa by'umwihariko na FDC harimo rero n'abantu bo muri M23. Uyu muhari wa FDLR kandi waremeje ko umaze iminsi ishika kuri 6 ugabwaho ibitero mu ntara y'amakivu y'amajaruguru gusa ukaba uzishinza ingabo z'u Rwanda kuba rero arizo zibiri inyuma. Kuva ku wa mbere rero w'iki cyumweru geze amakuru yarakomeje kugenda aracicikana abyumwareko mu gace ka Nyiragongo yemeza ko muhari wa FDLR umaze igihe rero urarasanira na FDC mu duce twa Shovu abyumwareko ndetse na Mubambiro durereye hafi n'umugi wa Sake muri tetwari ya Masisi ndetse amakuru akaba avuga yuko rero abyumwareko ibyo bice byose abyumwareko naho ho baharafatiwe abo basoda bashika kuri 11 nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta adafise vumbi rero akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko rero ibikomeje kugenda ari biribonekeza bigaragaza neza yuko uzimwariko ahaba harimo urujijo rukomakomeye cyane. Icyakora hari abandi bavuga ko rero uzimwariko FDLR nayo ngo yoba yarabigabweho mu buryo itazi ariko kandi abandi bagashimangira yuko ngo nayo ikomeje kugenda yigwanaho. Ni mu gihe bivuga ko rero uzimwariko itazota mu Rwanda mu gihe amahanga ndetse n'abandi hirya no hino ku isi bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko buba biteguye by'umwihariko kuzokomeza kotsa igitutu leta ya Congo kugira ngo ibyo bikorwa bibashe kuba byohagarara FDLR ibashe kuba yokegwa iwabaho yaturutse. Mu mujyi wa Goma niho rero hobereye ubwiyunge hagati y'igisoda cha leta ya Congo FDC ndetse n'umuhari w'abagwanyi ba Wazarindo ndetse n'umuhari w'abagwanyi ba FDLR mu nyuma y'uko rero bari bamaze iminsi baratana mu mitwe mu ngwani ikomeye cyane yatumye hagwamo rero benshi abandi bagafatwa ampori nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. N'ubwiyunge bwa longowe na generali Iskambwe rero wabaye umuhuza hagati ya FDC ndetse n'abawazarindo na FDLR mu nyuma y'ingwano yari zimisi ihanganishije abo basoda bombi kuko bikorera tangazwa intumwa zishika kuri 20 nizo rero zari zihagarariye na Wazarindo aba ofisiye ba FDC bari bayongo barongowe na majoro biza bishaka Bosco umukozi w'ibiro bijejwe iperereza muri FDLR fuka ndetse na guverineri w'intarakivu y'amajyaruguru general majoro Nkuba Peter Cirumwami ndetse na lieutenant colonel Fari Eskambwe kuriye ibikorwa rero bya pression mu karere ka Chivu ya Majaruguru ndetse na Ituri ndetse n'abandi bayobozi ba gisirikare bagiye batandukanye. Icari kigenderewe rero z'umwe ariko kwari uguhosha umwuka mu birero wari umazi misi uri hagati ya FI ya FDL ndetse n'abazarendo ndetse na FIDC nkuko umunyamakuru wacu akomeza kugenda arabitohoza aho yaganiriye namwe mu bari bitabiriye icyo gikorwa ngahigoma. FDL iravuga ko rero yaratewe mu birindiro byayo biri ahitwa Ishove ndetse na mubambiro bibarizwa muri ro abayobozi bakuru, ikaba rero yaratewe na FIDC ndetse muri iyo ngwano hakaba harafatuyemo rero abagwanyi bashika kuri 13 ba FDL bariro barimo Captain Sharama rero wari ushinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga ndetse na Sergeant Sankara kuko bikore yatangazwa. Ku ruhande rw'abazanindo rero bo bavuga ko rero ibirindiro bya APCRS biri ahitwa Rusayo byaratewe n'umutwe rero wa Hibu, ahicwa rero abazanindo bashika kuri 20 ku ruhande rwa leta hapfuye abarenga 8. Si Rusayo gusa rero kuko anahitwa Mugunga ndetse na Kibati hose hari hakambitswe n'abagwanyi b'abazarendo haratewe haratwikwa, ariko kandi mu nyuma baza kuvuga ko rero bari byabitiranije n'abagwanyi ba FDL. Uruhande rwa FIDC ruravuga ko rero hagiye habaho kwibesha mu gutandukanya FDL ndetse n'abawazarindo, aha rero by'umwari kukaba ariyo mpamvu abagwanyi b'abawazarindo bagiye rero bagwa muri iyo ngwano. Guverineri Peter Chirimwami Nkuba rero by'umwari ko Guverineri Peter Chirimwami Nkuba abizumwari ko Chirimwami yiseguye kubagize ibyago bagatakaza ababo rero muri izo ngwano. Aho yavugaga ko rero ibikorwa byo kurasa FDL bihita rero bihagarara kuko rero FDL nayo rero ari abawazarendo. Abari mu nama rero bemeje kongera rero gukorera hamwe mu bikorwa byo kugwanya umwanzi umwe rero ari we MCS kandi bagasaba yuko rero abari inyuma y'ibyo bikorwa byakuruwe ayo makimbirane bagomba kugezwa imbere y'ubutabera kuko bikomeza kugenda biratangazwa. Ibi byose ariko kandi birakomeza kugenda birateza impungenge ndetse n'urujijo kubikomeje kugenda biribonekeza cyangwa se kubikomeje kugenda biragaragara, ariko kandi ku rundi ruhande abatari bakeya bakaba bariko barashimangira ndetse baranagaragaza ko batewe impungenge n'ibikorwa bikomeje kugenda biragaragara. Umutekano urakomeza kuzamba ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe umuhari wa MTS washimangiye ndetse ugaragaza ko udateze kuzasubira inyuma na gatoya, mu gihe ku rundi ruhande rero abatari bakeya by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwihariko bazatuza ari uko bamaze kugenda barashira hasi uwo muhari. Ibikomeje kugenda biragaragara rero benshi barabifasa nk'ikinamico, ariko kandi ku rundi ruhande abatari bake barakomeza kugenda barahunga abandi bakicwa abandi bagahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Dusubire hejo mu gitondo turabira hamwe ibindi bigezweho.